kasubire kubaramutsa no kubakaze mwese abanyinganye bacu muri ko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misiyo tuba turiko turabashikiriza sangwe kaze nanone mu makuru agezwe ko ariko aravurwa cyane ngamu gihugu cy'u Burundi namakuru mwanyagejwe amakuru ateye ubwoba kubirabana n'abaturi ibohero rya Gitega ndetse tukaza no kugaruka kwajanye poudre yaturiye ibohero rya Gitega ndetse ngo akaba yari hawe misiyo yo guturira ikibanza gifungiwemo imfungwa za politique mu matohoza yakozwe na radio RPA turaza kugaruka ku nkuru yatangajwe ndetse inavuga ko Gérard Ndayisenga yagirizwa no kuba ariwe yaboreje igufa umunywanyi w'umugambwe CNL Matata akaza mu nyuma no kwitaba Imana guyo Gérard Ndayisenga kuri ubu apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega mu ibohero rikuru rya Mpimba Muranunga kuri ubu ngo yoba ari nawe yajanye poudre yaturiye ibohero rya Gitega kandi ngo uyo Gérard Ndayisenga akaba yari yahawe misiyo yo guturira hapfungiwe abanyororo ba politique imfungwa za politique ngo nizo bari bamutumye guturira ariko ngo hakaba harabayemo n'ayandi manyanga ndetse no kutumvikana hagati mu bagize inzego ziperereza turaza kubigaruka ko byose mido nido turabe ukuntu byo bavyayangaye mu iperereza cy'u Burundi ngo batanguye gusubira namwo ndetse biravurwa ko hari ibibazo bihambaye cyane hagati y'uyo umukozi w'iperereza afunzwe no kuvuga iyo Gérard Ndayisenga ndetse n'amabanga ahambaye afise ngo byo bari bimwe mu byatumenye yinjizwa ibohero rya Gitega rya Mpimba kugira atamenya atamena amabanga afise abandi bamwe nabo bakavuga yuko ngo yoba yarapfunzwe azira urupfu rwa Matata ubanywanyi w'umugabo Seneri aheruka kwitaba Imana azizwe azize kuborezwa igufa n'abakozi ibiperereza ngayo amakuru tugiye kugaruka ko menyido nido namakuru turi buze kubashikiriza mukumva byose ibyo bintu biriko birakogwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi nibara kumutemere kandi birarateye n'ubwoba aho nabategetse ubwabo batanguye gucanamwo batanguye gusubira namwo amabanga akambaye ashobora kumeneka ibintu ntago vyoroshe turaza kuvyumviriza byose namakuru twabatunganirije wipfuza kurajuba mu mbere bashikirwa namakuru n'ibiganiro vyacu vyo ndahanditse subscribe nibukoresha icyongereza nibakoresha ururimi rw'igifaransa rabanditse jambo sabone maze ufyonde ko igihe cyose turonsa amakuru mwene nkaya atohojwe neza urajuba mu mbere bashikirwa nayo namakuru rero tugira turambura amakuru twamenye ndetse nkuko vyatangajwe mu nkuru ya RPA tugira tubanze twumvirize byose mwumve ivyo bintu ko vyateguwe umugambi wo guturira ibohero rya Gitega ukuntu uyo mukozi w'iperereza kuri ubu apfungiwe mu ibohero rya Mpimba yoba ariwe yahawe ipoudre yaturiye ibohero rya Gitega kandi ngo akaba yari yahawe misiyo yo guturira apfungiwe ikibanza gifungiwemo abanyororo ba politique ariko bo bakaba barashoboye kurokoka uyo muriro wadutse mu ibohero rya Gitega amakuru rero yose atanguye gushigwa ahabona ivyo mwanyagejwe bitanguye kuja ahabona n'ibintu biteye ubwoba kandi ibintu bishobora no gutuma havuka indyane impari zihambaye cyane mu iperereza ry'u Burundi ndetse n'abamwe babategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi Gérard Ndayisenga umukozi w'iperereza ngo nta kibanza afise kizwi mu iperereza ry'u Burundi ariko arakoreshwa mu bikorwa bitandukanye by'iperereza ry'u Burundi bagwe bamwe rero bakaba bari batanguye kuvuga ko uyo Gérard Ndayisenga ngo yoba apfunzwe kuko yoba yaraboreje igufa umukozi umunywanyi wa CNL Auguste Matata iruka kwitaba Imana ngo bikaba ari byo byatumye apfungwa ngo kuko batari bamubwiye ko akora kubihimba byo mu mutwe ngariko we akamuboreza igufa ndetse akamuhotera gushika naho bimuviriyemo kwitaba Imana abandi bakavuga yuko ngo yo Gérard Ndayisenga azwi mu mabi atagira izina ngo yoba hari amabanga anyegeje amabanga aziyiperereza gucyo rero ngo bikaba byabonetse ko Gérard Ndayisenga ashobora kumena ayo mabanga yiperereza akaba ari byo byatumye yinjizwa ibohero rya Mpimba none rero amakuru atangajwe na radio RPA yoyo aranashira habona ko uyo Gérard Ndayisenga ngo yoba ariwe yajanye poudre kumwe n'abandi muri buze kumviriza muri ano makuru ndetse n'abapolisi bamwe babirimwo yarajanye poudre yo guturira ibohero rya Gitega ariko ngo hakaba hari guturirwa hapfungiwe ikibanza gifungiwemo aba imfungwa za politique cancane abahatswe canke abagirizwa kuba baragize uruhara mu gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ibi bintu birateye ubwoba, ibi bintu birateye ikibazo gikomeye cyane imari zavutse mu iperereza ry'u Burundi. Ndatevye, reka tubanze dukurikire ino nkuru ya RPA. Ni inkuru dukesha bagenzi bacu kuri radio RPA, ijwi ry'abanyagihugu. Twumvirize ano matohoza yakozwe ndetse n'ukuntu uyo Gérard Ndayisenga kuri ubu abarizwa mu ibohero rya mpimba, ariwe ngo yoba yarakoreshejwe muri ibyo bintu biteye ubwoba. Banza wumvirize ino nkuru, dorije kuyumviriza ndagaruka kugira n'ibindi byose mwanyagijwe.
Gérard Ndayisenga n'umwe mu bakozi bakuru b'urwego rw'iperereza ry'u Burundi yararongoye ngo urwego mu ntara zitandukanye z'igihugu. Haraheze amezi make baramukwiye iyo yakorera mu ntara zo hagati mu gihugu, bamuzana ku biro bikuru by'iperereza mu gisagara cya Bujumbura, bamushyira mu gisata bita Département des Opérations gisanzwe gikoreramo bita Joseph Mathias Niyonzima batazira kazungu. Ni ukuvuga ko atamabanga azwi abajejwe, ariko arungikwa gukorera aho bibaye ngombwa hose. Amakuru yo kwizera atumenyesha ko Gérard Ndayisenga yagize ingendo zishika kuri zitatu avy' Bujumbura aje Gitega hagati y'amezi abiri ya Munyonyo na Kigarama. Bamwe mu bateguranye icyo gikorwa mu rwego rw'iperereza bamenyesha ko Gérard Ndayisenga ariwe yatwaye imifu y'ubumara bakoresheje mu guturira ibohero rikuru rya Gitega. Icyo gikorwa rero Gérard Ndayisenga ngo yagiteguranye n'indi ntwazangabo mu gipolisi yitwa Claver Niyovyizigiro atanzwe muri kino gihe akorera mu Kigobe kijeje kwegeranya amapori aho mu ntara ya Gitega. Uwo Claver Niyovyizigiro akaba ari umwe mu bapolisi bagiye kwica abayoboke ba Zeriya ibutsinde mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. FPR yaragerageje inshuro atari nke kurondera uwo Claver Niyovyizigiro, ariko akaba atatwitavye. Abaduhaye amakuru mu gipolisi bakavuga ko Gérard Ndayisenga n'uwo Claver Niyovyizigiro bahaye iyo fu yo guturira umwe mu bapolisi bakorera kuri iryo bohero ry'Igitega, kandi ko hari n'umunyororo babifatanijemo. Uwo munyororo n'uwo mupolisi akorera mu ibohero tukaba tutarashobora kumenya amazina yabo. Bene kuduha amakuru bavuga ko ifungwa rya Gérard Ndayisenga ryoba rifite imvu zitandukanye. Hamwe bavuga ko koba ari ukumuhana ngo kubera ko mu vyo yari yategetswe harimo guhera guturira ku ruhande rufungiwemo abanyepolitike, harimo abagirizwa kugomba guhirika ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu. Abo nabo bose bakaba bararokotse kubera bahunze umuriro utarabashikira. Ahandi bakibaza ko kwabaye kuyegereza Gérard Ndayisenga ngo natoroke ngo ahave amene ibanga. Ariko uwundi mutegetsi wo mu rwego rw'iperereza avuga ko hoba harabaye no kutumvikana ku mafaranga yari yagenewe abakoze icyo gikorwa. Ivyo vyarateye icuka kibi hagati ya Gérard Ndayisenga n'umwe mu bamutwara Alfred Innocent Museremu. Ni nkuru tuzobandanya.
Ngivyo rero, ngivyo ibya Gérard Ndayisenga ndetse n'iperereza ry'u Burundi. Abakozi b'iperereza ry'u Burundi batanguye ubwabo gusubiranamwo. Ibintu ntago vyoroshe, ibintu bishobora kuyangara. Ntago rero ari ibintu vyoroshe cyane. N'amakuru tubandanya gutohoza, murazi ko amakuru yose tumenya tuyabashikiriza, yaba yavuzwe mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse n'amakuru muba mwaranyegejwe tukura mu masoko yacu nyenizina tukayabashikiriza manyido nido. Ngivyo rero iby'ibohero rya Gitega, ngivyo ibya Gérard Ndayisenga, ngivyo ibyavuzwe yuko yoba ari we yishe Matata Auguste, ngivyo ibyo muba mwaranyegejwe. Ariko ntabwo ariyo makuru gusa ariko aravurwa cyane. Nari nanakubwiye ko tuza kugaruka ku yandi makuru avurwa inyuma y'abanywanyi umugambwe seneri bariko barafatwa n'inzego z'iperereza, bariko barafungwa, bamwe bakabaritswe igufa bikaviramo no gupfa. Umugambwe seneri uvuye mu gacerere ushyigize ico uvuze kuri ivyo bintu biriko birakoregwa abanywanyi bawo. Eka tugaruke kuri ayo makuru nayo tuyabashikirize, tubabwire ibiri mu mwitangazo umugambwe seneri washyize ahabona. Seneri rero ikaba imenyesha ko yababajwe n'urupfu rw'abanywanyi babiri bawo bapfuye bahohotewe n'abakozi biperereza. Umugambwe seneri ukabumenyesha ko wababajwe n'urupfu rw'abanywanyi babiri bari mu ndongozi z'uwo mugambwe. Biri rero mu rwandiko uyo mugambwe washyize ahabona kuri uno wa kabiri, rutewe ko umukono n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Simo Bizimungu, nk'uko tugira tubashikirize bimwe mu biri muri ubwo rwandiko. Seneri ikaba yemeza ko yakiranye umubabaro urupfu rwa Auguste Matata hamwe na Innocent barutwa nayo aba bose urupfu rwabo ndetse n'ukuntu iperereza ryagerera abafata n'ukuntu bagiye baraboritswe igufa twarabibashikirije mu makuru yacu yahera niba utarabikurikiye ushobora kurabangaha kuri channel yacu ya YouTube ukaraba makuru yose tuba twabashikirije ugakurikira byose ukuntu abo bantu babarejwe igufa ndetse n'ukuntu bahohotewe n'ababigizemwo uruhara amakuru rero nuko vyashitswe abona mu rwandiko RP CNR yashize ahabona imiyemeza ko rero yakiranye umubabaro urupfu rwa Gitega tata hamwe na Enosa barutwa nayo bari mu ndongozi z'uyo mugambwe kubera ihohoterwa rikomeye bakorewe igihe bari bapfungiwe mu iperereza uwo mugambwe ugasaba umukuru w'igihugu c'u Burundi ko yofasha kugira ngo abakorera iperereza bakore hisunzwe abategeko mu kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu uragera kandi ugasaba ubutungane gukwirikirana abo bahohoteye ndetse bagakorera bakanakubagura abo banywanyi babiri gushika aho basandaba ivyo bikaba biri mu kwandiko umugambwe CNR washize ahabona nkuko amakuru nyene nkuko biri muri ubwo rwandiko ngivyo rero bimwe mu biriko biravurwa cane mu vya ariko biragaruka ko cane na makuru tuba turiko turabatohoreza twifashishije umurwi w'abamenyesha makuru bakora irya nino ndetse n'ivyanditswe ku mubimenyesha makuru bitandukanye byavuzwe byatangajwe ndetse n'ivyo mwamwaranyegijwe byose tukabaitoza twifashishije mu rw'abamenyesha makuru bakora irya nino tukayabashikiriza manyido nido turiko rero turabatunganiriza yandi makuru mukanya turaza kuyabashikiriza wipfuza kurajwana natwe makuru n'ibiganiro mwene nibi fyonda kuri sabone twashira ko inkuru igaca igushikira mu bambere ndabipfurije ibihe byiza mukanya n'andi makuru agezwe avurwa ngamwe igihugu cu Burundi.